simanyi na bya mukama bye wonye sasibitenda bambi yandabikira mukasera kazibunga sisubira namponya yankwata konze no mukono gwe nakulira mwatu sikitenda bambi yandabikira mukasera kazibunga namponya yebale sirizeka Yanda bikira mukasera kazibu namponya.